Molen mahluba ngingimangelele nginamukele ngezandla into fontofu kumsumulu kumuhla kukhula lendlela imali isayigama lami ngingikudawu waphungula aka King Langabi makusuku lakho lokuqala lamntana sikaya akwenza ukulungela ucindezela like button kanjalo ke ne subscribe button phela ukuze uzothola ama notification njalo uma ngupload video nje ungakhohlwa nokulandela inkundla yokuxhumana yazo nge Instagram @king_langabi bafethu umculi kabaskandi umthandeni manqelo odumengele igcoka melisho uphazamisa izinhlelo zoqoshwe kwengoma ebizojabulisa abalaleli bokhuze FM njengoba sazi ukuthi ke lo msakazi ukuba iminyaka engu 60 wasungula imthombo ithembekile ekeveze ukuthi ushawu nqiphothe ngosuku lokuqopha ke lengoma ibizoba ke nabaculi abathathu okunguye uKhuzani umthandeni kanjalo ke nehashel imhlophe kuthiwa ke abaphathi ke bebekhulumile naye wavuma ukuthi impela uzimisela ukuba ingxenye yalengoma amahemhem athi ke lensizwa yithela ukungcona ingamane yenzele ingoma yodwa bese ke inikeza istage hayi ukuthi ke ihlangane ngumene yodwa ke nomfunga mpungose umnumzane masondo osebenzisana ke nomthandeni manqalo uveze ukuthi ke into edala ukuthi umthandeni angabe sayingene yokuqopha lengoma ingoba ke ibone lo kungeke kulunge uqhubo waveza ukuthi ukwenze lokhu bekuzobe kufana nokudayisa abalandeli bakamthandeni uphinde waveza ukuthi umthandeni nezinto eziningi azenzayo ngakho ke lokhu bekungeke kumsize ngalutho kepha ke bekuzosiza uKhuze FM ukuphela kuzokhumbuleka ukuthi ke naphambilini sekukaningi igcoka malinqaba ukusebenzisana ke noKhuzani Mpongose njengoba ke nasiminyakeni edlule kukhona wabeka imillion phansi wathi lamadoda wenza ingoma kodwa ke umthandeni wanqaba mina abantu bakithi ngizofisa ukwazi kunina ukuthi ngabe lithini uvulweni mayelana naloluda bangimuzi khulu ngikuzimala ngokuthi ke bekuzofana lokuthi udayisa abalandeli bakhe uma kungukuthi uyavuma ukuthi enze ingoma lapha yana ke noKhuzani sengifisa ukwazi kunina nina balandeli bakamthandeni ukuthi ingabe mhlambe ke kungenzeka inibe naye inkinga mangase kuthiwa ngempela ngempela niyeza ukuthi ke naye lensizwa isiyenze ingoma naye lapha yana ke uKhuzani mhlambe khona inkinga engase nibe nayo mhlambe uthole ukuthi awusamlandeli umthandeni ngoba naku sexolele uKhuzani mina ngizofisa ukwazi kunina mayelana lolu daba lapha kwi comment section nje mhlambe ngeke yini kumakheleke futhi igama elibi kakhulukazi lapho uKhuzini njengoba le ngoma bekuthiwa uKhuze FM ingabe ngeke kumakhele igama elibi agcine esengasadlalwa ke lapha emsakazweni uKhuze FM ufisa ukwazi kunina kwi comment section ngakhohlwa ukucindezela like button kanjalo ke ne subscribe button ebhele ukuze ngithole ama notification njalo uma ngupload video nje ngakhohlwa ukulandela ikundla yokuxhumana yazo nge Instagram @king_ ngabe from umntakadaka ngithi senghembe kolulu hlanganisa ibrand new never nangangeke nje kushuna hambe.